Nansi enye ingxaki esizinikwe ngukhothanjo. Ngokufanayo ke nezinye ezinayo inika umdla. Yona ke lena ithi uAlice ungaphambili kuBilly ngee-meters eziyi-100. Yena uBilly ukude kunoChelsea ngee-meters eziyi-300. Masibani ke unobumba ke amagama abantu. Masiyeni uAlice ngu-A, uBilly ngu-B, uChelsea ngu-C. Masizobeni ke nengxaki ukwenzela ukuba kube lula kuthi uyisebenzise. Sayimazi ukuba uChelsea usekunene kukaBilly. Ngoko ke masizibhale u-A omele uAlice. Then kubude obungu-100 meters sibe noBilly uB. Then u-300 meters ekunene kukaBilly sibe noChelsea. Lo mgama lona ngu-100 meters. Lona wona ngu-300 meters. Sichazele ke phaya kwingxaki ukubana bonke bajonge empumalanga bame emgceni omnye. Ngoko nantsa bonke bajonge kulukula empumalanga. Kuthiwa bonke bahamba baye empumalanga ngezantya ezinye. Akuthiwa ke ziyafana izantya zabo. Kuthiwa isantya, umntu uhamba ngesantya esinye eyedwa. Ngoko ke uAlice izoba nesantya uVA, uBilly abe nesantya uVB, uCharles abe nesantya uVC. Kuphinde kwathiwa ke kwimizuzu emithandathu uAlice ugqitha uBilly. Ngoko kufuneka kwenzeke ntoni apha? Kuthiwa kwimizuzu eyi-6 uAlice ugqitha uBilly. Kuthwani apha? Funeka sifane umgama ohanjwa nguAlice kwimizuzu emithandathu. Ofumana ngoba sithathe uVA isantya sikaAlice siphindaphinde ngo-6 ixesha eli agqitha uBilly. Kuyamgqitha ke uBilly kuthetha ukuba loo nto uba uhamba imigama engu-100 uphinde udityaniswe naloo mgama ohanjwe nguBilly. Ngoko uza ngu-100 udibanise uVB umphindaphinde ngo-6. Siyachaza ukuba ngemizuzu emithandathu uAlice uhambe umgama ongu-100 kunaleyo ibiseyihanjwe nguBilly. Kuphinde kwathiwa ke kweminye imizuzu emithandathu uAlice ugqitha uChelsea. Kuthiwa ke ngoko ekuqaleni ke iyonke le nto ithatha imizuzu eyi-12. Kuba isisinene sokugqitha uBilly nenye i-6 imizuzu ukugqitha uChelsea. Ngoko ke umgama ohanjwa nguAlice kwimizuzu eyi-12 ufumana ngoba agqithe noChelsea. Ngoko kuthiwa funeka ahambe enye imizuzu eyi-400 ukudibanisa kule ihanjwe kule ihanjwe nguCharles. Ngoko izawuba nguVA uphindaphinde ngo-12 usinika u-400 udibanise uVA umphindaphinde ngo-12. Ngoko ke ithi le nto uAlice uhambe le umgama yena. Xelela loo nto ke zezi equations zimbini. Uthini umbuzo? Kubuzwa ukubana mingaphi imizuzu ethathwe uBilly ukuba agqithe uChelsea? Mingaphi imizuzu ethathwe nguBilly ukuba agqithe uChelsea? Sisombulula njani ke le nto? Masitheni ke lo mbuzo usibuza ngexesha. Ixesha silithathe ngoba nguthi ixesha elisinikwe ngemizuzu. Kuthiwa ke ngoku masithi siyamazi ke ngoba xashimelwe ngothi. Lona isixelela ukubana isantya sikaBill usiphindaphinde ngexesha uthi izawusinika ukuba uBill ufuna ukugqitha uCharles funeka ahambe umgama ongu-300 ukwegqitha lo obuhanjwe nguCharles. Ngoko zaba ngu-300 udibanise uVC umphindaphinde ngothi. Ngoko ke ngoku masizame usombulela uthi apha kule equation zibekwa nje. Ngoko zawutsho ibe ngu zawutsho ibe nguthi masiqale siqaphele ukuba zonke ezi equation ziphantsi zafana indlela yokucinga ngayo kuzo zonke iyafana ukuze uzifumane. Ngoko ke ngokuxesha uthi leli silifunayo masizameni ke ngoku ukusombululela lothi lona sithi sasombulula njani. Wathi ke uVBT lona ulahlekise uVCT usinika o-300. Into esiyenzeleyo ke apha silahlekise isantya sikaCharles macala we-equation. Masikhupheni uthi ngaphandle ke ngoku sitsho sifumane uVB ulahlekise uVC uphindaphinde ngothi ixesha eliyana usinika u-300. Siphinde ke ngoku sihlulahlule ngoVB ulahlekise uVC macala sitsho sijike no-T usinika u-300 othulahlulwe ngoVB ulahlekise uVC. Uba singakwazi ufumana uVB ulahlekise uVC then singabe sigqibile. Ngoko ke xa sisebenzisa ezinto sizifumene ii-equations sifumane uVB kwenye uVC kwenye sithembe kuba OVA bazohlabana. Uba bahlabani ngoba uba bahlabani ayinothumbuleka le ngxaki. Oko ke masenzeni loo nto sithathe le equation sisombululele uVB. Sasenze njani loo nto? Masilahlekise u-100 macala sitsho ke ngosiwe nosantya sikaBill siphindaphindwe ngo-6 sisinika isantya sika-Alice siphindaphindwe ngo-6 lahlekise u-100. Into esiyenzileyo silahlekise 100 macala kule equation phinde sihlulahlule macala ngo-6 fumane isantya sikaBill esisinika isantya sika-Alice ulahlekise u-100/6 100 ohlulahlulwe ngo-6. Sigqibile ke kule equation siphinde siyokwenza into enye kuleya equation ithi ke ngoku loo nto sizawuba no basihlulahlule 400 macala sitsho sifumane u-12 umphindaphinde ngesantya sikaCharles usinika u-12 umphindaphinde ngesantya sika-Alice ulahlekise 400 owehlula then sehlulahlule ke ngokumacala ngo-12 sifumane isantya sikaCharles esisinika isantya sika-Alice uhlukanise 400 ohlulahlulwe ngo-12. Masike sibone ke ngokuba singakwazi na ufakelela aba VB kulaa equation kathi besifumene. Sithembe koo-VA bazotsho bahlabana. Ke ngoku ixesha lethu elithatha nguBill ukugqitha uCharles luthi lo unguye. Ngoko izawutsho ibe ngu-T usinika u-300 owehlulwe ngo-VB. Ngoku ndingavb masibhaleni uVA olahlekise lahlekise u-100/6 uphinde ulahlekise uvisisa nje esisika Charles. Ngokundaweni kaVC sizobhala uVA ulahlekise 400/12. Sijeke ngoku siyibhale lula, sithi itsho ibe nguthi usinika u-300 uhlulahlulwe ku-VA ulahlekise u-100/6. Kubani kanene u-100/6? 100/6 ke uyafana no-60/3, uyafana ke no-50/3. Silahlekise u-VA sidibanise u-400/12. 400/12 uyafana ke no-100 owahlulahlulwe ngo-3. OVA bahlabani, sishiyeke nothi usinika u-300 owahlulahlule ngo-100/3 ulahlekise u-50/3. Okanye -50/3 udibanise 100/3. Loo nto leyo sinika u-50/3. Siyenze njani loo nto? Sohlulahlule uphezulu nomzantsi ngo-4/3. Xa uhlula nge-fraction ke kuyafana nophindaphinda ngo-300, uphindaphinde ngo-3/50. Sihlabane ke ngoku ezinye ngoba sihlulahlule umhla nomzantsi ngo-50. Sitsho sifumane uthi ongu-6 omphindaphinde ngo-3 ongu-18. Ngoko ke le nto ithetha ukuba ke ngoku sigqibile. Khumbula ke kuba umbhale busebenza ngee-minutes, imizuzu ukutsho. Ngoko ke ngofika ixesha impendulo yakho ibhale ngokuba uthi ufungu-18 imizuzu. Ke ngoku siwuphendulule umbuzo wethu obusibuzi bana, mingaphi imizuzu ethathwa nguBill ukugqitha uChelsea? Sayifumana ke ukuba mingaphi, mi-18 loo mzuzu. Phinde ke sibulele kuCotagio ngale ngxaki asinike yona.